Evangeli luthandu isine
Evangeli luthandu
Sinevangeli luthandu isine
Evangeli luthandu
Athina sine
Evangeli luthandu
Sine
Evangeli luthando
Sine Evangeli luthando Sine
Evangeli luthando
Sine Evangeli luthando Sine
Evangeli luthando
Sine
Evangeli luthando
Tina sine
Sine Evangeli luthando
Tina sine
Sine Evangeli luthando
Jesu samthola ngothando uJesu
samthola ngothando
Jesu samthola ngothando
Jesu samthola ngothando
Jesu samthola ngothando Jesu samthola
ngothando
Samthola
ngothando
Jesu yena
Samthola ngothando
Jesu samthola ngothando
Usesiphambanweni
uJesu
yena usesiphambanweni
Jesu yena
usesiphambanweni
Jesu yena
usesiphambanweni
yena
Usesiphambanweni
uJesu yena yena
usesiphambanweni
uJesu yena yena
usesiphambanweni
uJesu yena yena
usesiphambanweni
uJesu yena yena
usesiphambanweni
uJesu yena
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 Samthola ngothando